I tū tētahi hui hauora mō ngā tāngata o Muriwhenua I ngā rangi whakatānei, neke atu I te rua mano tāngata I rā poi atu ki Kaitaia mō tēnei hui, ai reira ngā konohete me ngā mahi ngahau, hei tō I te marea, kia kite rātou, kia rongo rātou I ngā kōrero a ngā ratonga o te takiwā mō te hauora. I reira hoki a Harata Brown.
He konohete. Whakapiki wairua, whakapiki ora.
E tūana tēnei kaupaka ki te hakapiki ngā wairua, te hauora o te tangata, he hui nui, he hui rangatira mō tātou te Māori.
Ā, mā te kite I te ora o ngā wai o Kaitaia, e hono atu ai ngā pēpi nei ki te taiao.
Hariko ngā tamariki, ki te kite ngā tuna ātahua, mai tēnei awa o manga whero.
Ā, ko tā te hunga rangatahi nei, he āta mātai pēhea te nui o te huka kei ngā inu reka.
Me inu māsa te inu wai Māori, nās me, ai, ko tērā te wai ngō rangi nui, me rawa ko papatuanuku, me o mātanei maunga.
Ko tā mātou mahi I tēnei rangi, ko hanga he survey kia whiriwhiria, kia hopu ngā whakaaro o ngā whānau e pāne ki tēnei take nui kia mātou, ko te momi haurehu, te vaping.
He mea whakahaere tēnei kaupapa I te hauora o te hiku o te ika, e toro atu ai ngā whānau o Muriwhenua ki ngā ratonga whakapiki ora.
There's heaps of strengths, heaps of options, heaps of solutions here. It's just sharing that a little bit differently with our whānau so they know what's available.
Pupuhi mai te hau o te kāinga, o ku whānau noko nei. No reira ko hoki mai, tino pai.
Ai marika he kaupapa whakapiki ora, whakapiki wairua mā ngā uri o Muriwhenua te hiku o te ika. Harata Brown, te karere.